bwa mbere na mbere mbanje gushimira Imana yaduhaye kaze Delphe ikamuremana ubwenge hambavu y'ubumenyi yarose gacimuhako n'ubundi bwenge turamukeje cyane ateraje imbere tonga dusaba Imana imurose n'ubundi bushakashatsi buzomwereka nibindi bisumba bino icyatumye rero tuza ngaha mu migambi ya Fondation umugira neza no mwihangiro rya Opedade Burundi harimo gushira imbere iterambere ry'urwaruka iterambere ry'umukenyezi iterambere ry'abenegihugu bose muri rusange tumaze kumva umugambi wa Delphe yagize twaciye tubona ko yumvise kare ihangiro rya Opedade n'ihangiro rya Fondation umugira neza ikitunezera gose nasanze akore ntacagura akoresha abagendana ubumuga akoresha abakenyezi benshi abakenyezi twa tukwiye kumuha amashyi menshi kubera aribuka umubyeyi ababyeyi rero biduha icyizere ko Opedade Burundi na Fondation umugira neza waramuye kandi uteruramura twagire ngo tumutere intege tumwereke nk'abavyeyi ko tumushigikiye kandi n'abari ngaha mwese ko mumushigikira ntitweka no guhamagara n'undi rwaruka aho rwaruka rw'u Burundi bafise impano nyinshi bagerageze gufurura impano bafise ntibazicarane mu mpapuro cyangwa ngo bazicarane muhira turamukeje natera imbere turakeje nabo bakorana kubera iki yaba yarafise abo bakorana bamubangamira ibi ntiyo bishikako nawe nabishikako kubera abakoresha bamugamburukira turabashimiye nabo nyene kandi turabakeje tukaba twifuza yuko ibyifuzo byiwe Imana yo vyumva mu bisanzwe ngo ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi yatweretse ibyo yatanguriye ko akoresha nahageze ubu ni intambwe ikomeye cyane rero twagira tumwicizere ko n'uwo muyaga nkuba yifuza azowuronka kubera buke buke inyoni iragira icyari iziratora akazi kamwe kamwe gushika icyari kibeho ntiyihebure rero nareme mwese muri ngaha twese turi ngaha turi kumwe twese birashoboka navuze ko turi kumwe twese bishoboka namwe bwe muri ngaha muzanye ingufu zanyu uwari we wese akazana ingufu ziwe kandi abisubiyemo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi inyoni mu kugira icyari tora akazi kamwe kamwe ibi bariko barakora byonyine ubwabyo birikwije kugira ngo byiyubake kandi kugira ngo bizane ingufu zituma ihangiro ryiwe rijya mu ngiro